Ewi asia manamae ewo edebi ya weyi edi asi honu mwa ya nasada no. Wade she eka asumje e honsem na fidi eno. Eye di atoso ediosun enum 25th Peace Day akoso. Na omae gane muno. Techiman a eno eye bunu east mantam na hinkro. Eho ena sejume die ekoso. Na fidi ya sentia wade toso ene se ye she ama asumje eno. Yesini jina payi.
Sɛde ewiase afa na nyina ɛhye fa afa asomdwe ho ɛne sɛde ewiase mu baabia obi biara ebenya na asomdwe nti sɛ ukɔ ebunu apoyɛ mantam mam ɛmpanyimfo ɛwɔ hɔ ɛne amansan kubatan ɛnkrabata ɛwɔ hɔ nom ayɛ enhyiamu bi a wato ne din sɛ shaping the peace together na sɛ enhyiamu ɛwɔ ntwɛmu ne sɛ ɔpɛsɛ ɔmanfo ɛde asomdwe ɛto wakoma so sɛde ɛbɛyɛ biara aganafo ɛbɛyɛ no obetumi ɛhunu sɛ asomdwe ɛne ade a ɛdi kan na dwumadie yasie ɔwura ne din ɛne Charles Abani opanya wugina mu ema eye amanse kubatan na wone nsentwofo etwetwe enkomo no ne waka eni
not only are we fighting the scourge of the pandemic which has threatened some of the resilience that we have and it is important to rebuild that this is also an election year and so the UN has already made a public call for all the parties to ensure that peace is at the center of whatever happens during the elections, that we eschew any forms of violence, that we eschew forms of hate speech.
National Peace Council ekuo no enso ekuo dwumadie yi asibi na won dwamt nani Emmanuel Asante entry e de ato omanfo ene ganafo nyina enum se womo ohun moden se abribiara se wokasa ebeye asomdwe ekasa
asomdwe ye yinyina ya sedi bia obi biye e wasu dia semo ayen ye gina so dia kasa a che gana fo ne se nkanka bra election si we yanim 77 days pepepe ne ebeto abe ansa ne ebeto ne ebeto wie ne nyina obia wuduma dia esese odi
okọ bunu mantema osoafo kofi amoako hene enso e de atoaso bi se se eba asomdwe we se omanba biara omane ye ne dadwen ene ade bia ehu ehia no
Imam Fonqua and Nansem Drum Fonqua, Namoye Yinara, as citizens of the nation, and Yakaboma Yelena Asu.
Oma hina owo Techiman ose ade yo ekunfi ameyawa otoso enan e de ne de akasa ensemi hu bi.
Come December 1st, riders of Okadas or motorbike terminal should be banned from riding after 5 p.m. So as to ensure that there is safety, there is peace and security in the system.